Nina, and then so, you're the young coupon as a papa. Say, oh, I'm not dominating more blue, no so. Am I saying your pain as you are ever showers of blessings? You may be so. Dear Wushi, a year dear Tosso, a dear watching nine, number 84. Showers of blessing and a tosso at the watcher me and son of the Yefa Gina Yabigina 83 and also at the Kaye 1983. You see, Ogana. Then I'm so ama a ne yachre and me so ever any power of body and at the Maya. And 84 ye share parenting on them crabata bar could be a yin yan can was some kissy. Na ansa na no maye mumpaye. Eja do foye da wasi. Wat dum eni umobro huno so. Ene di abidru bebi a yedru. Ene adisye yin so. Yesre wase maye mun inti asye. Na buwa ye na yinti mintu huwa na mou. Na yinshira ama yeni ebusya. Ewo ura yesu di imu. Amen. Minya, ebra na yeshe parenting ase. Every showers of blessing number 51. Ye can say ye the definition we ena ebe ye juma. Ye chire mu say parenting is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, intellectual and spiritual development of a child from infancy to adulthood. Ye can say about time you know any jumedie ntoaso bia ye nam so edinunu eboa abofra entiteye ewo ne honam mu na kumam anase na tenkam na yonko famu na dwini mu ene ne honhum mu empuntuom enti ye share obatan ye no ase eba no nyina no na ye di nkomo e wo emotional corner hosanse ye hu se hono na e ya tia kemo e batan ye no ya hwe niema bibria e betimi aye e di aboboa odo ano egu ye man akoma mu na enam so ama wo mo etie ye ni yetimi aka wo mo akọ baabi a ewrade e hwehwe na ye nhyira ama wo mo a ye busua ene oman ni nyina. Ya kasa yema yema no time. Ya kasa yenka nsem a ishi mkuna ne enchire womu. Yesunya self-concept. Ya kwanya yebe faswa. Yebe gugu self-image, self-esteem, self-respect. Enini ya keka honi nyina esu enzio. Ya hwe discipline kakra. Ya kwanya yebe faswa. Yebe tine tine yema no ewo ekwa mpaso. Present a ewose ye de ema wachedye nkitinkiti bia ebitimi abwa. Ya shwe niyema bebre from number 51 ABC number 82 no. Mijidi se yesu ya niyema bebre. Ifri number 84 yi kwe yenim kakrano. Ye shwe the spiritual dimension of ye parenting no. Ye hum hum adiwa ewose ye ye. Efa oba tampana ye ye ede ama ye mano. Spiritual development. Hum hum mu empuntu. Wiya oba tenyi. E wasa ubuwa obano. Ana umano. Na omu etibi etu mpon. Ewo hum hum mu. No kure pa ne se. Ye nipe duye yi. Hom hom no fano. E hiya pa 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 pa. Se hom hom no fano. E ni mua. Bebi ya. Honam ne fa. Ajine no fa. Atinka no fa be kwa kudrubi ya no. Na ye mkohwe. Nemo se hom hom no. E nya empuntua. Hom hom no e na ye te se. Sabio articulator nitino articulator head no eno na epulu load kesie ni nyina e de echo enti se honhom no side of other senino se ho enye stronger ni aka ni nyina entimi enko ba bia ne kokoduru ba bi kura soso a emfaso bia enko ba so awiyeye no isan se oni papa brasi a awiyeye no honhom mu gina pen no eno ena ebema onipa wadi ye ana se wakọ oseyi mu enti honhom no fa no ehia pa na ni hia ehia yebre yi so no de mintime na wonka ho asem nwie isan se yebre yi so social media bre yi so yebre yi so a abofra onya 20 years etimi kum ni nua anai kum obi se wode kwaji sika emofra enya 20 years etimi kum penfo a baabi a ye wiase ye duro no ba tan se wa ama wani ama wo ho so na honhom fam gina pen wa mwa wo ma no emfite wo mu anhye wo mu nkra ne amo mo enya de wase wo mu nya menu mi enu ye nyini bia nanso menu di adanse se ye wiase entese de na ye ye nyini no na etie no ewiase no epro me epropa enti ehu hia se uba no ana wo ma no wo beboa wo mo na omo atumi ehu no nia e wase wo mu hu no e wo honhom mu anya sa ye nye safe kura 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 isan se tese e monten so nye school mu enye social media so nye e kon so so na mo fra yi wo nti dien e ne betimi abɔ wo mo ho ban agye se bibia Samuel enyaaye bibia Daniel enyaaye na wo mo antumi ansɛe e wo bra wo sɛye etwa wo mo ho hia no ɛno na wo sɛ yetimi eboa ye ma no e ma wo mo nya honhom mu ade enti oba tan honhom fam die ye kan ni sɛ boa wo ba no na wo hu no nyankopɔn sɛ wo hu no nyankopɔn a wa wie me pa cha wa sɛ mo amekan tie ni yie ɛyɛ a ɛdura sɔre da a mo siesie mo ho na mo kɔ asɔre ɛma ɛno a ɛnyɛ enough sɛ wo yɛ ɔbaatan yi daabi adwuma no yɛ wo adwuma asafo no de eboa wo keke eye wo mpacha wo wo na wo se wo ka onyankopon ho asem e kire wo ba no mpacha wo mi bisa wo eye a wo ne wo ba no tena ho e ka onyankopon ho asem kire no wo ankasa se wo ye ba ko se wo mo dɔso ene wo mo nka nyankopon ho asem one on one wane ne ntenase na ene no ni onyankopon ho nkomo na twen na dwen esi onyankopon so na ontimi mfa ne ho ento nyankopon so ontimi mfa ne ni ento nyankopon so ontimi ensuro nyankopon ontimi endo nyankopon se wuduru sa pempen suwe wo ba ho a wa ya ade pa enti ya ene wo ba no ntenase Onyankopon owoyi mo frade ya no mu bisebisa yenim se onyankopon owo suru mu suru owo suru suru ono na obo ade ka kire no enyai masafo no wo ankasa ka kire no sanya onyankopon etie mawo se eye ono onyankopon ne de ono abofra na ebrewo se boa no na wo hu no onyankopon no ka kire no die wuwu nimfa onyankopon ho ka kire no enyai saa adwuma e ma asafo no abaatan bebre die yenye ya ne se ibedware ye ma ne ye de o makwa asore ye ba ye wie ye adwene ne se eno eye enough me pa o chew showers of blessing mu me de aho brase e sere wa ka kire wo se enye enough enye enough enya no nko anesasa wo ye esesa wo ne wo ba no tenase na wo ka onyankopon ho asem e kire no ni awo wate ka kire no se ne onyankopon ne wadi no ka kire no se wotwetwa agye wo a ebre bia ka kire no se wotie wo mpa ebo ebre bia ka kire no ade a onyankopon aya ma wo no ka kire no na emeya adanse ma ono na ono nso eno nyame onsu onyame onfa ne ho ntu onyankopon so me sai ka bio eya udware wono mba na mokwa asori enye enough enso enso se woya no nko a wagya wasade atoho as oba tan wagya toho wasade ne se wo tenase ene ne ntenase wo frɛ no ene ne ntenase na munni onyankopon ho enkomo eno ene ade a se wo yankasa nkasa de a ene ye wo ya ade onyame nhyira wo se wagya to ho de a ene ye akade bi a ewo se wo ye ewo oba tan ye na ye di ho enkomo no mu se wo beka onyankopon ho asem a kyerɛ wo ba no eye adwuma no ekesie baako se wanya wagya adwuma no baako ato ho showers of blessing na etoso 85 no ye beto aso na yahwe enima poten poten bi no mu a woni oba no tenasea obetimi ene na kan enei die die eye introduction to the spiritual dimension of your parenting no ene se ene oba no tenase kan wo nyankopon ho asem kire no e ma ne nya wadwen se woni ne kwa asori nti wawie da bi eno enso mesrew die meken me jina wo nyankopon mo bro hunu so srew se tu ho anamo na ebeye enhyira ama wabusua no kosi se ye bete ye ho nka e wo showers of blessing number 85 no ewrade nka ho e wo saa anamo tu e mu mame owura yesu din mu amen.